matora ejo kuba mu cyama cyacu amifade mise de Burundi no kuba kuganje yuko yagenze neza cyane na mbere nuko yabaye mu mutekano ntangere yabaye abantu bose imitima iri mu nda ibyavuyemo byemejwe na bose baba abatoya banabariya baba twebwe twitoje rero mu majyambo make jyewe nuko yagenze neza hanyuma nkaba nishimiye intsinzi naronse byanyeretse yuko imigambi isanzwe ifitiye nayo isanzwe ifitiye abaririmbyi bayumvise bwa mbere twobanza kubandanya duhuza abaririmbyi tunywanisha abaririmbyi kuko nko ngaha turi muri ko murabira murabona ko turiko turaganira turiko turayaga ikintu cyiza cyane ibyo rero tuzobibandanya icya kabiri ni uko navuze nti ibyo nibyo nabonye kumenya ngo birabuze icya kabiri ni uko navuze nti turabe ingene tuza turahura navyise guhura navyise seminaire canke échange d'expérience kugira ngo twebwe nyene abaririmbyi dutangure kwicarana kuko umwe yunganira ubundi kuko iyo mutari kumwe nibi twari tumaze iminsi tumenyereye hamwe umuntu ikintu kiba hirya umuntu agaca atarugira kuri rezo sosiyo akivuga ibyiwe kandi byari byoroshye yuko umuhamagara mukavugana kandi n'ibintu byoroshye ama nabise mu kwicarana tukavugana ibiduhanze tukabitorera inyishu hamwe tukagira tuti ubuhunye tubwiye hari bikenewe tukahamagara n'abavuye hanze baturusha uburambe nka mu karere twovuga yuko turi inyuma cyane ngaba ikibuze kirabuze murabizi tukaraba n'abashoboye kuja imbere y'iwacu kugira ngo bashobore kuza kudusahiriza turabe nabo ngene babigenjeje kuko kanjye nikatabishye nikamenye iyo bwezi ikindi ni uko navuga cya gatatu ni ukuraba ingene umuziki wacu twawuha agaciro tukawuha agaciro n'abaririmbyi bakagira agaciro ntibasubire kutwita ngo bwa busanisani cyangwa ngo bwa bugenegene cyangwa sinzi batwita byinshi tukaraba ingene twokwiha agaciro tugaha agaciro ibyo dukora ibyo nabyo bizova muri twebwe nyine hariho ibiri mu mastati nuvuga dutangure kwandika imiziki myiza nuvuga dutangure kugira inshunja n'iryango twebwe nyene disipline nuvuga kuba profesionele mu byo ukora n'ibindi n'ibindi byotuma umuntu agira ati aba bantu by'ukuri barashoboye barazi ibyo bari kurakora kuri cya kane nuvuga turangire umuziki w'u Burundi worenga imbibe kenshi wanashakaga mu gihugu cyacu uri kuraraba usanga kenshi n'aha nyene twe twibereye umuziki w'abarundi umuziki w'iwacu tutawumva tubanze duhera twumvisha ab'iwacu hama durondera amaparitanariya n'abo hanze nabo nyene kujya bawujabukana ngaha iwacu tumenye natwe bawuzanye natwe tumenye tujabukana hariya icyo nabwira abaririmbyi ntibibagire kuza bararaba mu matekste yabo ibindi bintu uretse ibyo byo gutamba uretse ibyo by'abakundana n'ibindi hari ibindi byinshi twavuga bigatuma bifasha abanyagihugu abenegihugu kumva ukundi mu bisanzwe agenda kwifata nk'uko turabigisha abigisha bafise igitabo kigumaho umuntu ashobora kuguma yumviriza umwanya wose twe ntituri nk'abigisha ibyo dutanze rero bamenye yuko ibyo tuzotanga ari ikirore cy'iwacu gituma twokora ibintu bigirira akamaro umurundi wese eka n'igihugu.